Sasa Hamza amesahau kuna operators wengine kabisa. Wa toka hapo. Bluntjuice.
What the hell? What the hell?